chaka kumbira gusa naje wabona ari cyo chaka kuvuga sinareba mu mutima gusa wasanga ari kimwe naje gusi wacu na baby kikiru mujama urashyuha mpaka usubiye iwabo wa mbeho ibintu biraducanga
Mamita, fair play, muri soka. Narin